Umlisa osolwa ngokudlwengula nokubulala u-Amantle Samane neminyaka eyisithupha ubudala wase Orlando West, uPhethe, Sara Simiao, uphinde wavela eNkantolo yeMantshi yase Protea ekuseni ezofaka isicelo sebheyili. Ngemva kweyinsolo zokushaywa kwalomlisa waseMozambique neminyaka engama-24 ubudala ngenkathi esesitokisini, icala kudingeka ukuthi lihlehliselwe umhlazi intathu kwezibandlela 2024. Khona manjalo uSamane ungcwatshwe izolo.
Lihlehlele emhlazi intathu kuzibandlela icala elibhekane nowesilisa neminyaka engama-24 uPhethe Sara Simiao obekulindeleke ukubafake isicelo sakhe sebheyili namhlanje. Kanti iNkantolo izwe ukuthi lo wesilisa ushayiwe ngaphakathi ejele ngakho uzodinga udokotela. Kusenjalo izinhlangano ezilwisana nokuhlukunyezwa kwabantu emphakathini zithi isongeso ngakho lo wesilisa kumlungele lokhu okumehlele.
Okungcono kangangaphakathi ngoba because angaphume nangaphandle leyo mphakathi uthukuthele ngakhona. Izolo sinqobile uAmahle. May have some rest in peace. So, kubuhlungu kakhulu ukuthi uzothi umuntu akubulalela umntwana, the next thing bese bathi uthola ibail. Ukumbona kwethu ngaphandle kuvusa into eziningi.
Ushaywe kancane, ushaywe kancane. I feel that bekamela shaywe if it happened in his country actually. Ngabe nje azange bakuthi bamnikeze ne special attention. He was not even supposed to be given even medical attention at this moment. But at the present moment, South African law has failed as women.
Life sentence imfanele. Because nje lo muntu usihlukumezile and bese lo sihlala naye same street singamazi ukuthi umuntu oyinkomo kanje so asimfuni nje asimfuni totally life sentence imfanele ukuthi nje ayenze life sentence because lo muntu lona akafanelanga ukuthi angahlala nathi.
Kanti nabavikeli bomphakathi okuyi CPF ngamafuphi bathi isigwebo esimfanele lo wesilisa udilika jele.
Isigwebo esimfanele i life sentence mama ubulele lo muntu waphinde wa rape kanti siyawazi umthetho ukuthi uma ngabe uthatha ukhipha i judgment kulokho uma urapile i life sentence already so uma ngabe sekunani ukubulala futhi ngaphakathi uyay deserve i double life sentence.
UAmantle Samane obeneminyaka eyisithupha kuphela ungcwatshwe izolo ngemuva kokubulawa phinda dlwengule ilo wesilisa ngeviki eledlule. Ezindabeni ze Soweto TV nginokulunga Mthembu ngise Protea.